Mlondi udala sohamba namathafa. Ngifisa ukusho njalo ukuthi udala sohamba namathafa sesingumkhulu ngicela ukuthi singibathise. Singibathise ingubo yokunqoba. Ngiphethe ingubo yomhlangano wenhliziyo oyingcwele lapho kaJesu.
Yeah.